ndalo mathoth. Ji buora, ahinya ahinya ojende, osebedo kaywagore ni tich onge. Ok mana e pacho kae, to nyaka e pinje ma oko. Penjo en ni, en adier ni tich onge? Chenro ma kawuono tumonwa kaka rowere, tiyo kod were maggi mondo giyudgo nweng'o. Kick Trading Limited, mayudore e boma ma Kisumu, en achiel kuom kembe mo osewuok oko mondo okony ojende tiyo gi were magingo. Odiochieng' kodiochieng', gimondo e kargi mar tich, gigeno mar tiyo matek kendo yudo nweng'o mapile pile. Ajina Rashid, ma en jatelo mar Kisumu Innovation Center Kenya, nyisowa ler mathoth kuom kambini.
Nyinga en Ajina Rashid. An e jatelo mar Kisumu Innovation Center Kenya, madendore ni KIK, dho ngere. To KIK ni, en kama rowere biro to timo weche mag craft. Weche mag craft gi warango negi chiro. En chiro no, en either warango chiro mantie Kisumu ka, mantiere ei Kenya, gi mantiere oko mar Kenya.
Ere kaka giyudo jim magitiyogo e kambini?
Gima watimo, mondo nitie kaka wayudo gi yore ariyo. Youth, nitie joma kotieko skul, to gibayo ga kae, gibiro gipenjowa ka bende nitie tich. Ng'ata aina no ka wayudo, to wapuonje, watang'o ne tije mantie, watang'o ne departments mantie go, wapenje department modwaro, then wakete kanyo to watiege, then bang'e, to wachako miye tich mondo ti.
Lovin Atieno en achiel kuom rowere moseneno ber mar tiyo gi werene e chopo dwarone mag ngima.
Asebedo ka tiyo Kick Trading Center for 3 years now. Kick osekonya mang'eny tich mwatimo ni. Kasi mwati one artisans ma Kick. Kidonjo Kick first, ibedo trained. Alafu, kiseng'eyo tich, to koro nti kaka inyachuli, to pesa gi nti kaka onyakonyi go, kaka ini uon.
Lovin ma en artisan, tiyo gi lony ne e loso gik mong'ith gi lwete. Kata kamano, en gi geno ni ndalo mabiro, ogomo mondo omed sombe kuom pesa ma osekano koa kuom tije mag lwedo.
Anya tiyo ne Kick nyaka chieng' ma awinjo ni, koro aseromo, onega dhi amba yaw kara, ama pesa ma Kiko sekonyago, adoggo e skul.
Moko kuom gik magitiyogo e loso mwandu mabeyo gi gin mabede, waya, togo, chumbe, to kod mamoko kaka peke, kata wichupni mag soda. E ohala kata tich moro amora, nyaka obedi gi ng'ikruok kata challenge. Rashid miyowa moko kuom ng'ikruok kata pek magineno.
Challenge mokwongo en mar market. Kata obedo ni wase yudo markets man loka, market mantiere ei Kenya ka pod wan gi challenge nikech ji matin ma appreciate wach mar craft. Koro iyudo ni gikwa ma waloso kagi ng'enygi chuno ni nyaka waor gi loka. Mano nyiso ni wanya mana oro matin nikech loka be kioro gi to gharama nitie mang'eny. Koro the first challenge en market, chiro pod tin. To chiro ma Kenya to tin saidi. Koro mano is the first major challenge ma wan go. Challenge mar ariyo ma wan go en mar yudo material, raw material ma watiyo godo. Raw material seche moko yudo ka ndalo moko nikech watiyo gi gik ma recycled. Watiyo gi mabati mosetigo, watiyo gi waya mosetigo. Koro yudo ni samoro watiyo gi waya gi ok yudre. To samoro customer osenyisi ni order moro biro bet. Koro iyudo ni seche aina go, waonge gi tich moro maber. Nikech koro customer dawa koni ni order onge, to wan bende raw material otamo wayudo. Mago e challenges ma ng'eny, ma waneno madongo ma wan go.
Vincent Asembo, ma osetiyo kod Kik kuom higni adek, nochako kaka jalwedo. To nyaka sani, oseyudo lony, kendo en gi mor kowacho konyruok to kod ber ma tij lwedo kelo.
Ilonga ni Vincent Asembo. Asetiyo Kik ka higni adek. Kana donjo Kik ka ok nang'eyo loso kumoro amora. Ok nang'eyo loso any product. Kana donjo nakwonga tiyo kaka jalwedo kabedo trainee koka fundi manyalo loso gigo. Koro negipuonja manyaka koro sana ang'e loso gigo maber.
Ne jogo manigi were kata lony mar loso gigo mag lwedo, Kik ibed e wereni. Bende Kik ng'ato go chunyi ni ok inyal. Nyalo bedo ni kanyo ema hono mari nyalo wuokie. Ma en tich.